bakunzi bacano umuco ujambo yabaye kaze aho muri hose ndizera ko mumeze neza izera ko amahoro ya Kristo akiganje mu mitima yanyu mbere yuko dutambura ikiganiro cacu c'uyu munsi reka tubanze dusenge Imana Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje tuguhaye icubahiro kuko uri Imana uri hejuru ya byose uri kibirenge mwami uri hejuru y'amajuru udugije ibendera ryawe ry'insinzi rihungabana mu izina rya Yesu Kristo Imana iki kiganiro kigishyize mu maboko yawe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro tangure mpaka ugiheze mu izina rya Yesu Kristo nsengiye umuntu wese aradukurikirana ubushobozi n'ububasha bwambwe mu yera umugenda agendemwo mu izina rya Yesu Kristo gukora kwawe mwe mu yera umuganze mu izina rya Yesu Kristo umutahuze umwigishe mbese uvugane nawe mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwami bahamagara marayika bahagarariye umurimo mwami kugira ngo batangure igikorwa cyabo mu izina rya Yesu Kristo urakoze bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu nashimwe kumbure ubwa mbere ubanye natswe mu biganiro byacu bya misi yose ku mazina nitwa David nitunga izina n'umurimo nk'abandi bishop kabarijewe nka kubana namwe n'ibintu biganiro byacu bya misi yose Imana duhane umugisha nimutarakora sabone nikore kugira ngo uzurabana natwe mu biganiro byacu biza niko birafasha abantu benshi kuma tubona mu mesaje Imana ibandanye kubakuza natwe ntidutere intege zo kumva tukuma dushaka gukora kuko by'ukuri tuba ariko turabona impinduka bakunzi bacu badakurikirana rero cyo tubifuriza uko mwabandanya ugakura mukure cyane uve bwiza muja ubundi Yesu nashimwe nk'uko twabivuze ariko turakora kandi tugikora kandi tuzobandanya gukora urashobora uyu munsi kudukurikirana kuri Instagram turiko barayifunguye umuco w'ijambo nyine Facebook nuko page yacu ya Facebook na WhatsApp iriho hariya ugikora kuri WhatsApp direct ca wisanga wandikiye umuntu canke ushaka kuja muri groupe yacu Mbese ibintu byose twagiye tubihuza ari Facebook, ari Instagram, ari na TikTok, ari WhatsApp, byose twagiye tubihuza kugira ngo byorohe. Yesu nashimwe. Rero hose turahari kandi kugwa byinshi bigiye gutangura, bigiye kubibona. Yesu nashimwe. Bandanye mudusengera. Kandi natwe turabasangira rero nshimiye abantu mwese mubandanya gupostinga ibiganiro byacu no kuri Imana ibahamugisha kandi mukomerezeho Yesu nashimwe namwe mwese mubandanya kudusengera Imana ibahamugisha kandi mubandanye dusengera uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro cacu ijambo ry'uhindura ubuzima bwawe tugiye kuraba abantu babiri Yesu nashimwe. Tugiye kuraba abakristo aba babiri dufise mu rusengero. Hari abakristo by'ukuri baba baje gukizwa mu ngoro y'Imana canke bazanwe no gusenga. Ariko ugasanga hari n'abandi baje bazanwe n'ibindi. Rero umuntu by'ukuri akirongorwa na kamere n'abagikunda iby'Imana nk'uko yabikunda ariko umuntu arongorwa na mwe mu yera mu byukuri buri giha abayumva nezererewe iby'Imana 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 kubera iki umuntu uyo w'indami arashonje ahahamiye iby'impembe ariko umuntu arongorwa na kamere nawe nabahahamiye ibya kamere niyo mpamvu uyu munsi ubona mu rusengero ufise abantu aramwita bakaza kuririmba canke kurongora korali araza yaborewe akaza kurongora korali araza yanyobwo rumogi akaza kurongora korali araza avuye gusamana akaza kurongora iyo korali canke kuvuga ubutumwa canke ibinabiriya araza avuye kwiba akaza gukora umurimo w'Imana mbese abo bantu mu madini abafise kandi nubundi turafise abantu barongorwa n'Imana kuburyo agwanya icyaha umwanya wose agwanya icyaha kandi akamayiha kuburyo akora n'ikosa mwe muyara akamubwira ati no akamubuza amahoro tiyihane makayihane akagenda atunganira Imana n'ivyo akora byose akagenda yubaha Imana kubera iki kubera arongorwa na mwe mugera umuntu ashobora kubesha kuba bazwe ati no nariko ndagenda gusenga nabeshe je sino genda kuririmba kubera iki nabeshe sino genda mpaka numvise amahoro ya mwe mugera yuko yampaye imbabazi kuri ico cahanakuze mbese abantu mwe nabo turabafise mu rusengero rero tugiye kurabira hamwe abantu babiri uburongorwa na mwe mugera uko abameze n'uburongorwa na kamere uko abameze Yesu yarabivuze neza ngo tuzobamenyera kuvyamwa na kindi su kwambara amakoti kuko n'abanyavye habarambara ikoti su kwambara amatisi kuko n'abadayimone n'abandi barazambara su kwambara impuzu zirezire n'ibitambara kuko n'abanyavyaha n'abadayimone n'amajini arazi kwambara ibintu birebire rero ikintu gituma umuntu mumenya kwarongorwa na mpimiye ni vyamwa yama kuko igiti cyose cyama imbuto zacu nimba uteye ivoka ntiwitege gusarura umwembe nimba uteye umwembe ntiwitege gusarura ivoka Yesu nashimwe rero umukristo nashobora kwama ivyamwa bya kamere nibishoboka kuko iri barimwe bishobora kuvamwo amazi aya abiri ayaryoshe nayarura ibikunda Imana idufashe cyane utegerezwa kwama imbuto z'umukristo nimba urongorwa vyukuri na mwe mugera nimba urongorwa na kamere urongorwa n'iyindi mpemu si Imana ikurongora urumva ni Satani nimba utarongorwa n'Imana urongorwa na Satani kuko ivyo kamere yama turaza kubibona Imana idufashe cyane nimba urongorwa n'Imana ni sawa ariko nimba utarongorwa n'Imana hari iyindi mpemu ikurongora niyo nimba utarongorwa n'Imana urongorwa na Satani nakunda kuvuga ibi bintu igihe cyose dufise uburyo hariho nibubamfu nimba hariho hejuru hariho no hasi ibi byose tubimenya iyo turi mu Mana umuntu nawe tumumenye by'ukuri bitewe n'ivyamwa vy'iwiwe nukangwe uyu muntu ngo arashobora gukora ibyiza ari mubi ari umunyavyaha ibi nibi nibi ngo abantu bakora neza bazuje mu ijuru by'ukuri n'imbijuru cyanye kuba umukizwa kwa gukora neza hari amashyira hamwe menshi nka za PAM UNICEF UN n'ayandi n'ayandi akora neza akora ibintu byinshi ayo yoba ya mbere mu kuja mu ijuru ndababwiza ukuri ariko Imana ntiraba ibikorwa ukubera uvuga neza ngo kubera abagabo uyu muntu ashonje udafise agakiza ngo uzocuca mu ijuru no ntibishoboka mwibuke ko na Satani agerageza kwigira marayika w'umuco kugira ngo azimize benshi nimba bishoboka. Bibiliya y'Ikinyarwanda kivuga ngo ni ntore. Mu yandi majambo ntore b'abantu bagororokeye Imana. Abagororotsi. Rero Satani arashobora kwigira marayika w'umuco kugira azimize abana b'Imana bamwe batari maso. Batazi amayeri ya Satani. Batazi ivyamwa biranga umukristo. Ivyari byo baba andi batarongorwa na mpemu yera. Satani aragerageza kwihindura marayika w'umuco kugira ngo abakubite hasi. Imana idufashe cyane. Umurozi arashobora kugusororera ariko yashizemo uburozi indani kugira kwice kandi ubwo n'urukundo bakweretse urashonje umerewe nabi arakugaburira ivyo kujya atinya gushiramo uburozi kandi ivyo kuri warushonje ikeneye kujya ariko wewe kugira gufate arakwereka urukundo kwa kugaburiye aguhaye mbese n'ico kunwa ariko agahuhiramo uburozi sumu nibindi nibindi abantu bumva ngo bariye sumu sukuvuga ngo bayibonye mu barabara cyane bagiye kugura kwibota icyo bakayije no bayijya batabizi kandi wa muntu ayibaha ntaza wabwira ngo ehe ngo ndakuza ni Yesu umuno arakubwira ati my friend reka ndagusorore nkanye ndakugurira iki akaguha akayishiramo Yesu nashimwe rero kuba maso ibi bintu turakeneye kubimenya tunyaragase mu ijambo ry'Imana. Abagalatiya gatanu nimba wahageze turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo aravuga ngo ubugingo bwo muri mpemu. Ndasubira mu mutwe w'ijambo aravuga ngo ubugingo bwo muri mpemu. Abagalatiya ni gatanu umurongo ni 16. Turasoma ku murongo wa 16. Uyu ni nde ariko arabivuga ni Paul yari karaganira n'abagalatiya 16 yavuga ati ndavuga ni mugendeshwe na mpemu niho mutazoshitsa ibyo kamere kanyu kipfutse. Reka subiremo uyu murongo ndavuga ni mugendeshwe na mpemu niho mutazoshitsa ibya kameremere kanyu kipfutse. Kugendeshwa na mpemu mu by'ukuri urumva ningo n'ibintu bitumvikana bitanashoboka. Mu yandi majambo wewe ugendere muri mpemu uko ugendesha amaguru y'iwawe kugira ubitahure neza. Ugendesha amaguru yawe uri kuratambuka rero wewe ugendeshwe na mpemu mbese mpemu yera kurongore. Iyo ndiko ndavuga ikintu cyerekeye kuri mpemu yera cyane ndiko ndavuga kuri mpemu yera. Ndakunda guha karorero abantu bazi ikintu cyitwa GPS ukuntu Yesu taramu ri fone yawe uri nko mu modoka cyane ushaka gutora ahantu kugira uhamenye wizera GPS ijana kurindi ko aho ugiye uza kuhashika kubera iki kubera uzi yuko satellite itiresha cyane izo Google zitibesha. Ariko ndakubwiza ukuri ugiye kubaza abantu ntuzobura umuntu numwe kugira ati narazimiye kandi niko ndakoresha GPS. Ariko siko GPS zimiza urayikoresha pe ikakurongora ikagushikana neza yabona ugiye no kuzimira gatunyi kakubwira ati no kati buryo cyangwa ibubafu cyangwa ku metero zingahuza kugushitse ucukati buryo ibintu mwe n'ivyo ariko hari gihe GPS kuzimitsa kandi kakuzimiza nabi rero twebwe biroroshe ko twizera ikora nabuhanga izo GPS n'ibindi ariko mwe mugera kumwizera nkuko twizera GPS biragoye rero twebwe kugira ngo tugendeshwe na mwemwe birasaba yuko twizera kurugezo basi n'imiburi iburi reka mvuguko kuko ni ibintu bigoye kwizera mpemu yera nkuko wizera GPS basi nubwo bidakwiye ko twizera mpemu yera nka GPS reka tugerageze kwizera mpemu yera basi nitwashika kuri GPS tuzorengana kubujyo ugenda ahantu uvuga ati jewe sinza ahantu ngiye mpemu yera ndakwinginze ibi bintu byambaye ku munsi umwe mu buganda hari umuntu nani ngiye kuraba ndibaza mutoyi wanje Emmanuel iyi nkuru shobora kuba ntayi mubwiye cyane narayimubwiye kuko yaransize hanambwira ati ndaje gatonyi nari ngiye kumuraba Uganda ariko hari umuntu nari nkeneye kumwe ahari mu byukuri ndahagara ndavuga ati mana none ngende gute ahantu mwemwe yarambwira ati fatinze rumanucuko uze gucuka tuko mu buryo ni wakata uza gucuma ubona uwo muntu keneye mu bubafu cyo ndagenda kandi niko byagenze sivyo gusa dufise vyukuri experience nyinshi dushobora kuvuga tugirana na mwemwe yera ibi bintu tuba tuvuga ntimwumve mengo ngo ni migani turiko tubatera inkuru ni bintu biri active biba biri ko birakora ariko bisaba yuko ubanza kubitahura ugakura ukagera ku rugero ngo kwemera wewe ukavuga ati ndapfuye mu byumviro byanze no kumenya no gutahura nemeye ukimera nk'akana gatonyi nawe akakurongora kuko icyambere umuntu akurongoye ntakuzimiza aragukunda akubereye maso kandi aguma ari kumwe nawe ariko ugasanga turiko turizera GPS kurusha cyane ibindi byose mapu n'ibindi ariko kugendeshwa na mwemwe yera nukwemera ugashira amaboko hejuru ukamanika ukemera uburongozi bwiwe bukakurongora inzira zose agucanamo ibi niwamara kubyemera ntuzofushikanye ibyo kamere yifuza mbega kamere yifuza iki abantu barangwa na kamere nabahe twobabona gute Yesu nashimwe turaza kubitahura 17 kuko ivya kamere kuko kamere umurongo wa 17 kuko kamere kifuza ivyo mpemu yanka kandi mpemu yifuza ivya kamere mere kanka kuko ivyo bihi sorry reka subire mu ahantu uyu murongo wa 17 kuko akamere mere kifuza ivyo mpemu yanka kandi mpemu yifuza ivya kamere mere kanka kuko ivyo bishiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba urumva ivyo mpemu yanka nivyo kamere kifuza kandi ivyo kamere kifuza nivyo mpemu yanka ibi rero bitugwaniramo twebwe kugira ngo twebwe nutugiremwe amahitamo bidukore ibyo twebwe twifuza ahubwo ukore kimwe muri kamere cyanke mpemu yifuza muri byo rero nimburongorwa n'Imana ucuja ku ruhande rwa mpemu ariko nimburongorwa na kamere uja ku ruhande rwa kamere wumva umurongo wa 18 ngo ariko namba murongorwa na mpemu nimuganzwa n'ivyagezwe urumva nimburongorwa na mpemu tayari n'ukiganzwa n'ivyagezwe Yesu nashimwe 19 kandi bikogwa vya kamere kacu biramenyekana nibi kandi ngo ibikogwa vy'umuntu arongorwa na kamere biramenyekana ngo nibi bagiye kubidondagura kugira ngo uvyumve niwumva hari ibintu ukora wewe birangwa n'uyu muntu wa kamere
ucumenya yuko nawe wamaze gutegwa n'umwasi ahubwo usaba Imana kubabarire wiyamburiye kamere wemerere mwemo akurongo aba nabantu duca twitwa ngo nabanyamubiri ko barongogwa na kamere Yesu nashimwe kandi ibikorwa bya kamere mere kacu biramenyekana nibi tugiye kumenya ibikorwa by'umuntu arongogwa na kamere mere cyane umuntu yuzuye kamere mere nibi ubushakanye ubushakanye urabyumva gusambana kurakira ibintu byo gusambana ibigirwamana uyu munsi urashobora kuvuga ngo akigirwamana nubatse mu nzu ariko ikintu cyose kigutwara kure y'Imana by'ukuri naco n'ikigirwamana fone yawe irashobora kuba ikigirwamana akazi kawe ibi nabiri ibintu byinshi bya bintu mbese bigutwara kure y'Imana byose njya kiba ikigirwamana ibintu bihumanye ibihumanya ivyisoni nke kasanga umuntu ahaciye baramuvuga ati uyu muntu kabisa ntanderagira kandi ari umukozi w'Imana umva ngo yarakijije ako ngo ntanderagira kubera iki akora ibintu bikogwa vyiwe n'ivyisoni nke ntasona kigira gukora ibintu bibi kwifata nabi mbese kwerekana imico mibi kugeza aho bavuga ati ntandero akigira ntacyo gitinya kubera iki amajambo amuvamo n'ibikorwa byiwe abandi bibatera isoni ariko wewe nta kimwe bimubwiye kubera iki arongogwa na kamere akora ibyo kamere ishaka Imana idufashe cyane gusenga ibigirwamana umurozi wese arongogwa na kamere arongogwa na Satani iyi kamere yacu ikoreshwa na Satani uburozi nimba umurozi umenye yuko keneye kwihana gakizwa urongogwa na kamere ubwansi umuntu yanka mugenzi wiwe abantu bankana byo ani bimenyetso bikwereka umuntu arongogwa na kamere intonganya abantu birirwa baratukana bavugana amajambo iki n'ibindi n'imiriya ivyo byose intonganya byukuri kwirirwa mugwana mutukana mugira uko ivyo nibimenyetso by'umuntu arongogwa na kamere ishari kugirira inzigo mugenzawe kubera ateye imbere kubera agize iki nabiriya mbese mu bintu bidafaditse nubwo byo babifaditse niwemerewe mugirira ishari no kuko ishari ntiriva ku Mana nibuke gaini nabera ibyabaye kubera ishari Imana idufashe cyane uburake kurakara cyane gushavura nta mukristo yemerewe gushavura kuko nta burenganzira bufitiye ukeba nawe ntitwosangira wewe ntituva mu bwoko bumwe uku nuko uyu munsi kugeza igihe usanga n'umurimo w'Imana harimo ibintu by'amoko mukeba nuko noje ntitwosangira wewe ntituri mu bwoko bumwe no wewe niwe mugenzi wande n'uwo mu bwoko bwa no Imana idufashe cyane ariko ibi turabibona biruzuye byaramaze kwinjira mu madini biruzuye turabibona tubibamwe ariko umuntu arongogwa na mpwe muyera ntagira ibyo bintu no ntagira ishari ntagira inzigo ntagira intonganya ntagira uburake ntagira ikeba ntiyitandukanye imice ngo yawe kubera tutangana nitwicarana we nitwosangira kuko tutanganya amafaranga we nitwosangira kuko nituva mu bwoko bumwe we nitwosangira no ibyo bintu umuntu arongogwa na mpwe muyera ibyo ntabikora kuko muri Kristo Yesu twese turavukana nta bwoko ntaki tugira muri Kristo Yesu twese turabana b'Imana turi bene mugabo umwe Yesu nashimwe ngo kwitandukanya imice 2:1 igono kuboregwa kudandahigwa n'ibindi bene ivyo ndabibaburiye nkuko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Nimba wuzuye intonganya, nimba wuzuyemo kwica mu imice, nimba wuzuyemo kwitandukanya, nimba wuzuye ishari, igono n'ibindi byose byo birangwa na kamere, ubwami bw'Imana si ubwawe, kuko ubwami bw'Imana ntihazokwinjiramo abantu bameze uko. Wewe uri mu bundi bwami, tari mu bwami bw'Imana, uri mu bwami bwa Satani. Rero ni vyiza ko wisuzuma ukaraba ubwami urimo, ukaraba uruhande urimo. Nimba waramaze kuja mu bwa Satani ugihema, haracyari amahirwe yo kugaruka amukaja mu bwami bw'Imana. Ariko abantu bari muri ibi bintu bamaze kubohwa, ni ndababwiza ukuri, ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Imana idufashe cyane, Imana idufashe, Imana itubabarire rwose, kuko ibi bintu byamaze gufata iyindi ntera. Yesu nashimwe. Ariko reka turabe umuntu azoragwa ubwami bw'Imana, reka turabe umuntu umukristo azoragwa ubwami bw'Imana, umukristo arongogwa na mwimu yera nkuko ari umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Abaroma 8:14 harabivuga neza ngo abarongogwa na mwimu bose nibo bana b'Imana. Nanze ndavuze iri jambo, abarongogwa na kamere bose nibo bana ba Satani. Ni vyiza uri kurankurikirana wewe ko uwo mwana w'Imana, kandi ndakwifurije umwana w'Imana, ndakwifurije kuba umuraganwa na Kristo, ndakwifurije agakiza, ndakwifurije gusangira n'umwami Imana biyameza mu ijuru, ndakwifurije kuba mu ijuru. Yesu nashimwe. Ndakwifurije guhura na Yesu n'abandi bose bajya batwitangiye imbere asogo kuruza cyane. Ndabikwifurije, ndakwifurije kwama bino vyama vyampe muyera nk'umwana w'Imana. Ngiye kubirabira hamwe, umuntu arongogwa na mwemu kwabamezi pano, umuntu arongogwa na kamere. Yesu nashimwe. 2:2 haravuga ngo ariko ivyo mwemu yama n'urukundo mwemu yera ngo yama urukundo. Bibiliya ivuga neza ngo Imana n'urukundo, utagira urukundo ntazi Imana. Uru rukundo Satani aragerageza kugwigirisha cyane kurukopia, umuntu akaza mu ishusho y'urukundo akugirire neza gufashe, ariko muri we ari ibingira rigomba kukumira. Niyo mpamvu mubona ibintu byo guhana amasumu, kwicana, umuntu aragutwara gusororeye ari kugasanga guteye imbugita agukubise ikidaje, kandi avuga ngo wengo turakundana ni rafiki yangu. Uru ni urukundo ruba ruvuye kuri Satani, si ubw'Imana ibiri kiravuga. No rero niyo mpamvu Satani abashaka gukopia urukundo abantu babone imengo n'urukundo, ariko mu nyuma ikaza guteka ukabona by'ukuri ngo n'urukundo. Umuntu ukunda ntushobora kumwica, umuntu ukunda ntushobora kumwiba, umuntu ukunda ntushobora kumubesha, umuntu ukunda ntushobora kumuheranira ideni, umuntu ukunda nta kibi ushobora kumwipfuriza, umuntu ukunda ntushobora kumuhemukira, umuntu ukunda ntushobora kumugirira nabi. Umuntu yuzuye urukundo mwenuru abarangwa na mpwimu yera, abayuzuye mpwimu yera, wewe abayerekana mpwimu yera muri we, kuko ibisi by'umuntu arangwa na kamere. No Imana idufashe cyane. Ibyo mpwimu yama n'urukundo, umunezero. Hari abantu benshi babura umunezero bakawugenda kurondera mu itabi, babura umunezero bakawugenda kurondera mu maprono, babura umunezero bakagenda kurondera mu nzoga, babura umunezero bakagenda kurondera mu magemu n'ibindi n'ibindi bintu byinshi kubera iki kukata munezero wa mpemu yera bafise ariko umuntu afise umunezero wa mpemu yera nana kimwe musaba mbono gukora iki 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 kunwa ibina biriya no aho gusanga ari kararirimba zandi nimba zivuga ngo amahoro yesama arutayonarinzi umwanya wose atwenga anezerewe wanamubaza ahubwira ati amahoro munezero wanje uva kuri Kristo Yesu Yesu nashimwe hari abantu ngaho babura umunezero guseka ugasanga n'ikibazo kumva ngo jewe narashishwe nani simba shaka umuntu anyasamako murakeneye Kristo Yesu abantu mwe nabo barakeneye umunezero uva kuri mwe muyera n'ahandi amahoro ivyo mwe muyama n'amahoro ugasanga uratunze uratungana ufise ibinabiriya byose bimwe umuntu ataratunga umuntu ataratera imbere aguma lirira ariko kabura amahoro nusinzire ufise amamodoka nuyagenderemo ufise amazu meza nuyabemo ufise amazu meza nuyagiriremo amahoro kubera iki kubera imizi yawe idashinze muri Kristo uraruhangayise mbega ejo nzogenda gute nzokora gute nzobaho gute iki kandi utunze oh mbega imodoka yanjye yagiye hanaha iraza gushika amahoro bimeze gute kagararu telefone ijoro ryose ariko mukene nyarucara umwe twita ngo mukene nyarucari akaba yifitiye amahoro avuga ati ko Yesu uri kumwe nanje nda mahoro ndazi yuko icyo wavuze jo uzogikora haleluya umukene agasinzira karota ari kumukire aryamye n'ahantu heza mu nzu zimeze gutse akabura nayo mahoro rero kugira amafaranga ntibisigura yuko ufise amahoro no amahoro yo mu mutima n'ahandi ava uretse muri Kristo Yesu Kristo ni watanga amahoro yo mu mutima aya mahoro Yesu yari vugiye ngo ndabahaye amahoro nabasigiye amahoro yanjye amahoro ndabahaye si nka yabisi batanga mu yandi majambo isi rafise ivyo yita amahoro ariko sivyo ni kinyoma kuko nubwo ufata ivyo byose ukabinwa ukabore gukagira gutu kavyibagiza bikuvuye ko cya kibazo kiba kikubwira ngo karibu ndacari ngaharega naho nagiye ndacakurindiriye turacari kumwe ariko Yesu yaguhaye amahoro igera hera urayagumana nubwo uri mu kibazo umva indirimbo zidudubiza mu mutima wawe abantu bakakuraka ngo ati umeze gute ari mu ngorane ariko aguma aririmba aguma aseka aguma agira ibinini kubera iki amahoro ufise sa yawe ava mu isoko ridakama amahoro ufise sa yawe sinayisi ahubwo wewe uyakura mu isoko ritigera rikamari gumari duduwiza haleluya amahoro Yesu atanga atandukanye n'ayabisi rero umuntu arongogwa na mwembe abafise amahoro nahangayise ejo nzobaho gutewe ukunuku nuku no uvuga ati dawe watwese uri mu ijuru duhe ibyo kujya dukwiye uyu munsi nigera hangayikishwa ngo dawe watwese uri mu ijuru ngo ibyo kujya bintu uyu mwaka imyaka 2-5 no ukwihangana umuntu yuzuye mpemu yera nubwo ahura n'ikibazo arihangana kuko abazi yuko agira gute umwanya n'umwanya aza kuronga ubutabazi buvuye ku Mana mu ijuru Yesu nashimwe kandi agira neza kugira neza umuntu yuzuye mpemu yera akunda kugira neza gufasha bagenzi abantu barengana kubaha amazi ari ugusabye amazi gufashanya utitaye ngo uramuzi ntumuzi Yesu nashimwe ndibuka umunsi umwe twagiye ahantu gushariza telefone gusa. Gushariza telefone hamwe baratwirukana. Turi mu cyara ahantu hamwe atamuriro, amatara yacitse, ariko ahandi tubona hari amatara baratwirukana. Kuko tugenda ku yundi muhana uraho. Bimera kudushariza telefone kubera ariko barakoresha group. Nyamu papa arakwakira neza, twakirana ugweze n'umunezero, acara tuzimana n'agafana. Cyo turavuga ati uyu muntu uyu n'umukozi w'Imana, uyu muntu n'umukozi w'Imana, kuko barongorwa na kamera ivyo badukoreye bakwirukanye, ariko uyu wewe akoze igikorwa kiro cy'umuntu arongorwa na mpembe, uyu muntu n'umukozi w'Imana. Ganiko vyagenze twaramubajije usanga n'umukozi w'Imana, usanga umukozi w'Imana pe kanda bana wawe ndio vanga ni pastori ninde wa wundi umwe twitwa muto muto umudiakoni, ariko umudiakoni si muto munini munakomeye cyane, kuko ino vyose bishika kuri ba pastori ba bishop banza guca kuri Yesu nashimwe. Ariko twabonye kugira neza biciye muri uwo mugabo, tumenya ko yama ivyamwa vyamwe muyera. Yesu nashimwe. Rero umuntu arongorwa namwe muyera ntareka kugira neza. Kugira neza n'icyo umuntu ashonjura mufasha ukamugaburira, wabuza hajya mukamuhara hajya ama unyote ukamuha amazi, mbese ibintu byinshi tudonda nawe urabyumva bwo kugira neza. Yesu nashimwe. Ingeso nziza no kuba umwizigirwa. Kugira ingeso nziza, ingeso zawe zikavuga ati uyu muntu bitewe n'ingeso ziwe arakijijwe. Ingeso zawe ziravuga no kuruta amajambo wovuga. Ndibuka umunsi umwe hari umuntu yanonyeshye amafaranga menshi kuri Rimikashi. Kwanza yari ihenze, sorry. Ngiye kuyabikuza aca yarungika handi njye namubwiye ibintu bya Rimikashi ntavyonzi we yabikuze urampashiramo password gusa. Sawa aribesha. Amaze kwibesha yarungika hatari ikosa sijyanje nigiwe niyo yabikoze. Ariko hace du telefona muri Rimitere hahera ukwezi kurenga. Inyuma ndamuhamagara amafaranga yiwe ndaza kuyamuha. Uwo muntu yambwiye ati wewe wavyanka wavyemera umuntu z'Imana, umuntu umukozi w'Imana natwinga ndacicika. Rero kugira ingeso nziza ziravuga kuruta ibikorwa ukwirwa urakora cyanke kuvuga amajambo ngo jewe nduyu nduyu nuyu. No, reka ingeso zivugire. Yesu nashimwe. Ingeso nziza nziza uwo muntu abarongorwa n'Imana. Umuntu agira ingeso nziza abarongorwa n'Imana. Kuba umwizigirwa iki ni kintu ishengero riko riratakaza. Amaze kwinjira impwemu yitwa ubugunge mu bantu bazi Imana, ubwizigirwa bwaratakaye ku buryo kubwira ati je hari aho twanditse nanze ndakuranga njanseka nkabwira hariho hariho nubwo atarupa project tuba twarandikiranye ndakuraba nkasika nkavuga ati hariho koko ijuru ribariye ko rirandika icyo uri kurakora cyose. Ijuru ribaje byandika, ijuru rirandika nshuti yanjye. Wagunga umuntu akakugurana twiwuka tumwima ugatakaza ubwizigirwa kubera amafaranga ibi nabiriye, kubera atarupapuro mwandikiranye, kubera atavyabona bihari, kubera atabana abana kubera atagufoto yaguha ivyo bintu namwavuga ngo ta foto ntacabaye. Ariko hariho kamera itigera ihera, hariho kamera itigera yuzura itigera ibura n'umuriro, ibateri guma yuzuye mwicura. Hari igihe abantu bibaza ngo inyuma y'ubuzima nta bundi buzima burahari. Rero kuba umwizigirwa nibwo butunzi muri ubu buzima bwa mbere ubukeneye. Kuko nta muntu w'umwizigirwa ashobora kubaho nabi, nta muntu w'umwizigirwa ashobora kwicwa n'inzara, nta muntu w'umwizigirwa ashobora kubura amahera y'umwana wiwe w'ishuri. nta muntu umwizigirwa ashobora kubura amahera yo kuriha inzu, nta muntu umwizigirwa ashobora kugira ikibazo abantu bamubona wapi, kubera iki? Imbuto y'ubwizigirwa, imbuto y'ubwizigirwa ni imbuto ikomeye cyane. Imbuto y'ubwizigirwa ni imbuto ikomeye cyane. Nicyo kintu dutegerezwa kugira n'abana b'Imana. Aho umuntu wese atagira ubwizigirwa, wewe agira ubwizigirwa. Nimba ugomba gutera imbere, ubumwizigirwa. Nimba ugomba gukoreshwa n'Imana, ubumwizigirwa. Kuko Imana nizo gukoresha wewe mu gihe utari n'umwizigirwa mu bandi. Ariko nimba uri umwizigirwa, Imana izo gukoresha. Kuko izavuga ati wewe ndanagutumye ha, uzogenda uzoshikana ibyo nagutumye. Ariko utari umwizigirwa, Imana ivuga ati none wewe no gutuma hehe? Nibikunda icambere, Imana ntishobora kukwizera. Kubera ikintu uri umwizigirwa. Ariko wibuke, uba umwizigirwa muri bike, aba umwizigirwa muri byinshi. Yesu nashimwe. Ubugwaneza 2:3. Ubugwaneza, umugwaneza. Kugira ubugwaneza icyo ni camwa camwe mu yera. Buri mu Kristo ategerezwa kuba umugwaneza. Ukwirinda. Buri gihe ukabaho mu Kristo wirinda. Umuntu wese arangwa no kwirinda ibintu byose agerageza kwirinda atagwa mu cyaha. Adakomeretsa abandi, atababaza abandi, tagira ibintu biriya na biriya. Uwo mu byukuri aba yama ivyamwa byamwe mu yera, abarongorwa na mpwe mu yera. Yesu nashimwe. Uwo muntu abarongorwa na mpwe mu yera. Wumve ngo ibimeze bityo nta vyagezwe bibuzwa. Umuntu arongorwa na mpwe mu nta cagezwe na kimwe gihari kimubuza ngo ntukagire neza, ntugahindara umuntu, ntugafashe, ntukabo mwizigirwa. No, nta gihari. 24 ariwo turiko turagana ku musozo. Haravuga ngo kandi aba Kristo, kandi aba Yesu, aba Kristo Yesu babambanywe akameremere kabo n'ivyagahimbaye. Sorry, reka nsubire mu murongo wa 24. Kandi aba Kristo Yesu babambanywe, mihangane, kandi aba Kristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kifuza. Murumva? Abantu ba Kristo canke aba Kristo, ababaye abantu ba Kristo babambanye kameremere kabo n'ivyo gahamiye. Yesu nashimwe. N'ivyo kifuza vyose. Rero nimba uri umukristo utegerezwa kwa mubamba kamere yiwawe buri munsi. Mu gihe haguruka ukabwira ati no, Bibiliya ivuga nuku, ahubwo ndakubamba mu izina rya Yesu. Kugeza igihe uyinesha itakuganza, itagukontrola, ahubwo uyikontrole. Babambanye akameremere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kipfunza. Tayari igihe bakira Yesu Kristo, igihe bahinduka, utegerezwa kubamba kamere yiwawe ukabaho, mbese atari ukibaho ukagera kuri rwa rugezo. Paul avuga ati ubu sije ndiho, ni Kristo ari muri jewe. Ariko nibiragusaba igihe, nukwama uri kurarondera Imana. 2:5 murongo wa nyuma, namba tubishwa na mpemu tuyobogwe na mpemu. Muntu uri kurankurikira, nimba ubeshejeho na mpemu yera, imera mpemu yera kurongora. Nitwifate uko tutari ngo twandurutsanye tugiriranire ishari. Niwifate uko utari, wandurutse mugenzi wawe mugirira ishari cyane nawe nimba kugirira ishari. Ahubwo mwemere mwe mugera abarongore, imana iduhana umugisha abantu mwese akurikiye kino kiganiro bizeye ko kibafashije ibintu byinshi twabonye abantu babiri muntarongogwa namwe muyera n'umuntarongogwa na kameremere nimba utatahuye harimo ibivuba utatahuye ashobora subiza inyuma kukumviriza ikiganiro mpaka utahuye Yesu nashima ariko nimba uri muri Kristo Yesu utegerezwa igendeshwa na mpungu kwema kurongoye kuko uri umwana w'Imana Imana iduhane umugisha ugeze muri cya gihe cyiza cy'umuntu yifuza kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ubugingo bwiwe kwizeresha umutima wawe ukatuza kanwa kawe ko Kristo ari umwana w'Imana ama ugakizwa subiramo aya majambo ati mwami Yesu menye neza ko wapfuye ku musaraba uzira ibyaha byanje nizeresheje umutima wanje kandi natuje akanwa kanje ko uri umwana w'Imana Yesu ndakwinginze unkize urupfu gwejo hazoza Yesu ndakwakiriye kuri uyu munsi mbere umwami mbere umukiza w'ubugingo bwanje kuva uyu munsi ndahakanye satani n'ibikogwa bibiviwe byose Yesu futi izina ryanje mu gitabo urupfu ryandike mu gitabo cy'ubugingo Kristo Yesu ndasaba amaraso yawe wavuye ku musaraba anyoze ntunganye ambohore imigozi yose ya satani nkureko imivumo n'icampuza cyose na satani urakoze Yesu kunyakiriye urakoze ko uwidegembya kwaravuze neza ngo abo umwana bohoye bazoba abidegembya nyakuri ndagushimiye nanje ko mbaye uwidegembya nyakuri mu izina rya Yesu Kristo Amen. Imana iguhe umugisha wewe asubiyemo ayo majambo mu by'ukuri agira ngo nguhimirize kurondera Imana cyane kandi senge gose wisonzesheje ndetse usoma ijambo ry'Imana urakeneye eglize kuriramo eglize y'impuhemu cyane y'umwuka yizera Kristo Yesu umwami n'umukiza kandi ibatiza mu mazi menshi bifuza ko tugufasha ashobora kutwandikira yaba udakoresha WhatsApp ukoresha Facebook n'ibindi byose aho iroroshe twaravyoroheje twarahuje na izo mbuga nkoranya benshi cyangwa imbuga nyamwinshi rero urashobora kutwandikira tukagufasha ukeneye aho usengera ashobora kugufasha ama Imana ikugirire neza ubandanye kurira mu mwami Yesu nashimwe Imana ihe umugisha buri muntu wese yabanye natwe mu kiganiro cacu uyu munsi ijambo ishindura ubuzima bwawe yizera neza ko wamenye uruhande urimo kurongorwa na mwe mucanga irongorwa akamere kandi bizera ko wungutse byinshi Imana iguha umugisha kandi mpemyera bandanye kubigisha reka nabasabe mubandanye gutanga amarinki yacu no kuyapostinga mu by'ukuri nacu bitwaye nacu byica kuri wewe ndetse mu kumamega iwawe ama murimo igere kure Imana iduhane umugisha sino kwibagira shimira rafiki yangu ni yitwa Hermani Mugabe ngaho kumutakura kuri witi Imana iguhe umugisha ndakubona cyane ndabona ibintu byose wandanya kutwandikira Imana iguhe umugisha ndamukije n'abantu bose abari ngaho kwa Elia mu Burundi muri Kenya Uganda ndetse ibihugu by'Abarabu aho muri mwese abakunzi bacu Imana ibahe umugisha ndabakunda reka senge Imana duheza ikiganiro cacu nkuko wagitanguye ariko ubandanye nubundi gusangiza abantu benshi kugira ngo ubutumwa bugere kure. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, urakoze mwami ku byabaye byose, nguhaye icyubahiro ukuntu wavuganye natwe biciye muri ano majambo mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye buri muntu wese ariko aradukurikirana mwami, nuko imbuto zimwe zaguye mu ivugiza zikama ijya n'ijya na 180. Niko nsenze mu izina rya Yesu Kristo ngo iri jambo ry'Imana icyo wavuganye nabo mwami, mwami Imana, kimere nka zijya mbuto zaguye mu ivugiza, tangure kwama mu buzima bwawe. Mwemu yera tangure kugaragara muri bo, mwemu yera buzure, ndetse ibyamwa bya mwemu yera biganze muri bo mwana. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga mwemu yera subira vomerere rino jambo, abigishe abatahuze gose kugeza ku rundi rugezo, kuko mwemu yera ariwe mwarimu mukuru ahawe. Urakoze mwana. Baha umugisha. Umugisha mwami Imana umuntu wese dukurikirana buri munsi. Umugisha mwami abakunzi bacu umuco w'ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha Mana buri muntu wese afite umutwaro udusengera ndetse no kuba muri bino bikorwa. Umugisha mwami Imana mu kazi kabo, aho bakora, aho bakura, mbese mwami Imana ivyabo byose bigire umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami. Niko nsenge n'umuntu wese yafashe inzira yo kugukurikirana mwami, kakira agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Reka umuco wawe umurasire ubwiza bwawe, imbuto ya mwe muri yeri kure muri we, kugira ngo mwe muri yeri atangure kugaragara muri we. Urakoze mwami. Ndagushimye na guhimbaje. Nza kumurindira munsi y'amababa yawe mwami. Ntabwo icyubahiro Yesu ushimiye ku byabaye byose, ibyo uri kurakora n'ibyo wakoze, ndetse n'ibyo ugiye gukora hagati yacu. Ntabwo ushimiye. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.